Let me ask you this question. If God approve you, why you don't start approving yourself? If God approving you, why you don't start approving yourself? If God qualifying you, why you don't start qualifying yourself? Kunabanye abantu uNkulunkulu akaba approvile nabaka akaba approvayo. But bona bay approve ngenxa yokubukeka kwabo. UNkulunkulu akanendaba nendlela obukeka ngayo. If God say you qualify, you qualify. Don't disqualify yourself uma uNkulunkulu ekwalifya obuwena. Angiphinde lento. Don't disqualify yourself when God ekwalifya obuwena. Ungazibuki ngendlela oyiyo ukuthi nginje ngibukeka kanje. When God qualify you, starting qualifying yourself. Ungalinge uzidisqualify. You know what ukuthi ukuba amafutha kaDavide ayezogcotshwa ngawo ukube yena wazibuka indlela ayiyona. Wathi mina ngibilonge hlane, mina ngiyinto yokulahlwa namafutha ayizomrejecta. Kodwa uDavide athese qualifyiwe kwathi wahambani nekuloyo engimkhethile, the one I chosen. Ngizothi namhlanje empilweni yakho mtakaba uNkulunkulu ukukhethile, no matter noma kubuka ngazuthi leyo leso simo obhekene naso sesikhethile, no matter noma kuthiwa lezo nyembezi oyikhala mihla yonke malanga onke asekhethile, no matter noma sekuthiwa lobo buhlungu obuzwayo ubukeka sengathi sekukhethile wena, but there's someone who chooses you better than your pain. Kunomuntu okhethe ngaphezu kwezinhlungu zakho, which is God. UNkulunkulu ukhethile. Uthi uNkulunkulu wasazi siselihlule. UDavid ukube wayibuka ngesimo sakhe, kanti bekune instruction phezu kwamafutha. Amafutha behamba neinstruction ukuthi ngingabheki isimo sakhe, kodwa iloyo engimkhethileyo. UDavid ukube yena was disqualifier, wasibuka ngesimo sakhe ukuthi mina angibilonga uba nganamafutha ehlela phezu kwami, isimo sami nginje. Nabanye abantu kube bakhona namhlanje abathi noma uNkulunkulu esebakhethile athi mina ngisabhilonge, sengishayiwe, sengirejectiwe, sengilahliwe, sengihlukunyeziwe, vele mina senginje, sekuyafana. Ngizothi mtakaba bakufani uNkulunkulu uma esekwalifya, don't disqualify yourself. Ngizothi mtakaba banamhlanje ekuseni abantu noma sebekudisqualifyile uma uNkulunkulu esekwalifya, don't disqualify yourself. Ungayiculi ingoma eculwa abantu phezu kwempilo yakho, ungayiculi ingoma eculwa abathakathi phezu kwempilo yakho. Vuma uNkulunkulu uma esequalifya, don't disqualify yourself. When God choosing you, wena vuma ukhetheka uma uNkulunkulu esekhetha. God bless you.